na umva kabariko eh nabo rero ariko akoresha imiti ugira tunge ku nguvu yataka yahubwo yizera imana nitanga umugisha kandi byiguhaye bikugirira akanyamuneza mbere ugatera imbere mubawe no muvyawe byose ariko ushizemo se kibi ikabihagararamo naho utunga ugira iherezo ribi kandi iryo tunga nta nico ryo kumarira
yego ndashaka kumenya muri make ni nkibyahe nyamukuru mwotubwira bijanye ni ngaruka mbicane zikunda kwigaragaza gusumba izindi mu gihe umuntu agiye kwirukanga muri ibyo guhura urubu ntazi bwo kwabapfumu n'ibiki n'ibireko
mu bintazi bijanye bijanye no kuza guhurahura mu bapfumu n'ibindi
yego donc ingaruka mbi zigaragara cyane iyo umuntu agendeye muri ivyo mu buzima abaho gutu ubundi usanga bigenda gute
yego ugendana n'intuzeye muri ibyo bintazi
nova ingaruka mbi nyamukuru zikunda kwibonekeza ku buzima bw'umuntu
icambere na mbere ntasura kwemera ku Imana ibaho ku Imana ari itanga byose iyo niyo ngaruka mbi ya mbere kandi ahari hose yigira mukuru mukuru akabona mbere abo batari muri ibyo ko ataca bamaze agaca yishimira vya biheko n'ibidono yishimiye yahawe n'abapfumu ubwo hari abamira amafuni bakamira inzembe bakamira amabuye y'imijabo
nabo
bose mbere naguciriyemo abo bose jewe napimye nkasanga nkiri umupfumu nkasanga uwo muntu yaramize inzembe cyangwa yaramize amabuye y'imijabu cyangwa amafuni baramira najya amashoka kugira ngo arambe umva bayishimiye ukuramba ahawe na shetani kutatanzwe n'imana jewe nk'uwo rero namubonye naca ndubika amashetani akamurokoramo ajya amafuni ajya amafuni yacishirijemo amuvuyemo asigara ari gihunda ku mana ntaba ariyo no kwa shetani za nguvu yabwa na shetani ziba zagiye urumva niyo ngaruka mbi ikibaho igaragara ubwa mbere ku mana ntubukiyemera ko ari we yaguhaye ubwo buzima bawemeye ko ubuzima wabuhawe n'ayo mafuni wamize
mu muryango ho muheza mukumvikana kuko usanga dufate niba uri umugabo ukabijamwo umugore mutabihuriza ko cyangwa umugore akabijamwo umugabo batehuriza ko nibaze ko hari ingaruka mbi ikomeye rwose muryango
hari ingaruka mbi ikomeye kuko uwo yabimize n'uwo atabimize ntibabanganye ibyiyumviro nurumva nta mahoro aba mu rugo
we bavuze kumira nibyo kimwe mu bintazi yagiraga kujya mu bapfumu bwa mbere no kujya mu byuterekera n'ibiki nibazi bitubona nibyo nashatse gushimikira ko ahanini mu muryango mu bijyanye n'uburyo none kuko muzi ibintu genewe ko tubijyamo ati amafaranga ufise
ubijyamo ufise amafaranga
none wumva abana umugore kera zingaruka zi
none ega hariho nk'umugabo akabitsa amahera umugore agashaza kurondera ubwo ibyo bimukingira mu mpisho umugabo atabize ngo zirirwa zirasambuka bivanye n'ibyo nyine yabigiyemo amahera umugabo yamubikije yaduze yamubaje y'amahera arihe akayabura kumbe yariwe n'abapfumu ku byo bamuhaye none wumva ko urugo ruba rusambutse baca bajyana induru zigasekera cyangwa umugabo amatungo y'urugo akaguma yajyana kuza kuyagura ibyo bitega cyangwa izo sato zigugwa amahera hama rwa rugo umugore ajya avuga ati none amahera arihe uyajyana mu bagore ugirahe urugo ruca rusambuka wa mugabo ntatumbure kumubwira iyo ariko arayajyana hama induru zigasekera gushyikira n'urugo rugasambuka kandi n'urugo ntigwigera rutera imbere rurimo umuntu umwe ariko arakora ibitabereye mu muryango
yego aho nyine tukiri muri ibi by'ibintazi ingaruka zabyo kumenya ibyo bintazi twanabimenye n'utwo turabimenya tukaba turaba ingaruka mbarira rero hari ikintu cyitwa ngo jondama njye nshaka kukimenya icyo kintu cyitwa jondama mpanumva ngo abagore ngo bahe abagabo Vuga sangu mugore ngu ngu mugabo ngu ngu asigari nta makwe ico kinjo ndabandagishijemo kuko ndakibonye mu ngaruka ziri muri ivyo bintu byo kuja mu bintazi kusanga hari bubungetengere tego ntya makwe ico kintu citwa jonda makona manda cumva mu ngo 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 yo ngwe ngwe ramwe wari yo jonda ni giki kirabaho
kirabaho jonda ma ziri kubiri aho hariho jonda ma itwara ubushobozi bw'umugabo n'abakirangura amabanga yabubatse na jondama umugabo akaba igungamizwa yaho rafata ingingo mu rugo agacika intama n'ivyo bakabijya babona aho serutse umugabo agaseruka umugore hama iyo umugabo rero yagiye gusambanya nk'umugore asanzwe afise iyo jondama bararangura amabanga yabubatse bahejeje wa mugabo wa mugore agaca hamura bimwe yatekanye wa mugabo avuye ku uwo mugore yasambanije ashitse muhiri we kuri wa mugore wiwe w'indo wafise mu rugo ntasubira kurangura amabanga yabubatse ararondera iyo umugabo bwagiye akabura ariko asubira inyuma kuri wa wundi bica bishoboka aho rero intambara bitanguye ntambara bitanguye ngo aca amubwira ati none we waroye he kandi biriko birasambura ingo keshi 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 kabisa
none uyo mugore nawe we bubaka ko mpa numva ngo urumva ngo he ngo asigaye ngo atora amata andavuga mu kizungu ngo niwe yoza abana ngo niwe amese ibyaha iby'umwana kandi umugore yicaye hajya ariko anywa icupa cyagiranye ngo gaca bavuga ngo ni jondama none bijya n'ibyo cyangwa guca bugufi k'umugabo
bikubiye nibyo biri kubiri hari ugufashanya k'umugore n'umugabo kubera bikundaniye bagaca babona kubera umugabo ategereje yubaha umugore bakubahana bagaca bavuga ngo yarariye imiti yagorobeza muhira ntagorobeze ku kabari nk'abandi ngo bamuhaye jondama umva biri kwisha kandi kubera umugabo yitekane ariko arakurikirira urugo rwiwe neza akigira abana abagabo b'ibihemu baca bamubwira ati ngo warariye imiti ngo wamara ngomara ukweza amezi abiri umugore wawe adakubiswa urabyumva ko yitegereje bumvika n'umugore we ugaca bavuga ati yarariye icundama kandi atawe yariye
hari rero singuciremwo aho nyine nzaga tuti kuko kirahambe muryango kirahambe ko amaze kubona yuko kenshi ngo zisambuka bimaze kubaho ndamaze kubona niba uyo muhugabo agifise nyina wiwe ukazana yuze ngo mwana waje mukazana yaramuriye yaramuhaye jondama agacaja ku bapfumu ntabara mupfumu umfashe umwana wanje akire jondama umugore aramwishe ntakivuga none uyo mupfumu by'ukuri yoshobora kumufasha kugira ngo tatu wanje iyo jondama imuve ko hava ziraba intuze nyimbuza nk'uko
ni uko abantu baba babigira mu butamenyi ari nk'umugabo bahaye jondama njye ndibuka ndi muri paruwase buhiga
karusi
zidasize ya muyinga egome hariho umugabo yaje ameze nk'uko nyine atakirangura amabanga yabubatse mbere haheze umwaka n'amezi munani batarangura amabanga yabubatse n'umugore wiwe bamuhaye jondama
yayihawe n'uwundi yarenze ibigo
wewe ntiyambwiye ko yarenze ibigo icyo ntacyo namubaje ko yarenze ibigo muga nawe ntiyarangura amabanga yabubatse hama rero duca tuza mu gisabisho ndahanga amaso ijuru mutima mweranda ruruka ni ukuri turi muri ayo masengesho yatahutse ashinze intahe uko twaguze igisabisho niko nawe yumva ubushuhe mu mubiri hama batahutse yaba yaryama atikangura ni ukuri yararyamye arikangura erega bazanye n'umugore we bukeye kuza gukenguruka wabyumvise atakaje uwo mugore wiwe aravuga ati atakaje umuntu wawe urarya narenda agatamiye yego umva nshuti yawe
kubera igisabisho
none ari umugabo yagiye akarenga ibigo bakamuha jondama agace asubira ku mupfumu none numva ko yarozwe n'ishetani agiye kurogorwa n'indi shetani ni amakosa imana ishaka wewe wanduye kwa shetani mutima mweranda niwe atyorora abacafujwe na sekibi
na sekibi
eh muga nanye nakuza mu gisabisho ntaza bangikanije a aze ari mukuri nta kibuza imana itamutera iteka ibihimba byirondoka byo bigasubira gukora nkuko nkuko imana yabitekanije hama rero nta nkundire gatoya nuwo yarenze ibigo bose ntibareka kurangura amabanga yabubatse kubera batarenga ibigo hariho ubufatwa n'ingwara ntabakirangura amabanga yabubatse mva bose nibo cyo bafatira ko ngo yararenze ibigo ngo duca zisambu aho
nyene mugaca bibaza ryajya kugakuta apfa kugwara ngo bandoze
ngo narabyumvise ngo higaniro numvise ngo kubera utaraye uranguye amabanga yabubatse ngo ngo yararenze ibigo
ngo
ndabaye mufatira induruzo sibyo ntabifatireho kugira dutange umuco mwiza hari ugwara akaja kwa muganga bagasubira muganga akamuha umuti volume igasubira ikaboneka
kuko hari ingwara nyinshi n'abaganga batugaragariza zingaruka zishobora gutera ingaruka mu buzima bw'umuntu ugasanga muganga ntakiyarangura tuba tuzumva z'amadiabete n'ibindi
iyo cabeshera umugabo we ngo yarenze ibigo
nuko urakoze cyane reka nibutse atumvize ko turi mu kiyago cyacu no arayimonde nimbona jenet kwa dizende bwo nababwiye tuko turabanda ikiganiro twatanguye kijyanye no kumenya ubwa mbere uyu mugabo mubona Raymond yabayemwo buzima bubi mu nyuma mu gumukama kamukiza uyu musore ko yafasha abantu guhinduka muramaze ko nibitari bike muramaze ko nibwa bitari bike hafasha abantu muravyumvise ni ntahe abantu yafashije agasabira akayimpanuro rwose kandi bagenda neza ko biba nje tuma rero twashimye uko tubogira igano kirekire kuko twanabemeye ko nuhaye matuzo hamagana abandi bamuzi abagira intahe ngenda agira afasha gusubirana n'Imana tukiraha nyene kuko ikintu kirahambaye cyo mu muryango twarabihamwe ibi ingaruka yo kuba mu bintazi sibyo donc no gukora ibintu gutamenya
n'ishe
bikaba kukora kutamenya twavuze iby'amajinama n'ibindi turabe abana no twe tugeze tuce turangiza iki gice cacu kijanye no kutamenya mu muryango abana abana igikomere bagiranye cyane gara imonde mu gihe abavyeyi babaye muri ivyo vy'ibintazi bakirwa mu bapfumu bakirwa abaniganda bamwe barenga ibigo bibasubira ikibazo ku bana kiza kuba gute imana niba yabaheze gakora nibona
ikibazo mu bana ni hazi ingaruka mbi cyane kubera abavyeyi bagiye mu bitabereye na ibyo abavyeyi bagira n'ivyo n'abana bacu bagira
yego
umuvyeyi atandira fisa atagira icyubahiro imbere y'umugabo wiwe n'abana niyo bazoja ntacyo bazumarira abagabo babo kuko
oya uvuze abagabo babo n'abakobwa navuze abana muri rusange tufata bwo ntacyo bazumarira urugo
cyangwa bazoba bagiyemo cyangwa igihugu
bashobora gukora mu sitandire cyangwa
kuko abo bana bazoba bakuze atacyo atakibarira none umuvyeyi ari umusambanyi yitahira ijoro agendera n'abandi bagabo umukobwa wiwe abona none ntumva ko nawe nyine acagira ibyo nyine ariko aragira cyangwa se akanyura umugi umuhungu wiwe abona nawe aca aruhonja aba ariko
aramwiriaikapa ndabona utuntu agiye
reka nawe numvirize kandi umwana acagirayo
akuze ajya mu bapfumu niko kuko
nuko hariho n'abajana abana babo ku bapfumu
okay sinzi rero turahari
ama ngire ndagusabe muri icyo cyerekeye icyo cy'abagabo cy'ingo unazisambuka mu butamenya byariho umuntu yantuye umutwaro w'umupfasoni yararwaye infegisiyo hama ajya kwa muganga muganga aramuha umuti hanyuma aca amubwira ati rero uwo muti kuwufata ntusubire kurangura amabanga yabubatse n'umugabo wawe nawe adafashe umuti hama wa mugore atarafata umuti aca abwira umugabo wiwe ati ingo burya rero nawe imiti ndi kundafata nawe utegereza kuyifata kugira dukire twese wa mugabo wo kubera yikundira icupa aca yigumira mu icupa muranyumva nyakubahwa yigumira mu icupa hama wa mugore afata imiti wenyine urumva ntiyari kuguma kurya hanyuma gushika rero wa mugabo wiwe ya infection irakura gushika na